The LRA Public and Media Relations Specialist says these fraudsters are five men that include three policemen. She further said, upon arriving at the shops, they demanded trading documents, whereby on failure to produce them, they threatened to close the shops. In some instances, they demanded for bribery in the form of money.
Baile ba hlaya ka pele ho lekgotla la bohlano. Batho ba no hona jwale ba ntse ba le ditlamong. Ha ba ntse ba le ditlamong batho bana, re lebelletse hore batho bana la bohlano la beke yona e ne re leng ho yona ka di-22 ba tlo boela ba hlaha hape ka pele ho lekgotla. Taba eo ba hlahisa ka pele ho lekgotla ba etsa application ya beili ya bona. Ke tle ke bontsha hore sepolesa se re thusitse haholo hore batho bana ba tshwarwe. Hobaneng ke ditho tsa sepolesa ba bararo. Sepolesa se thusane ka hore ka hara bona ba kgone hore ba ntshe batho bao ba etsang tlolo eo ya molao.
She further indicated that in a proper situation of tax audit, LRA staff produces identity documents.
Ho fihla a palame koloi ya setsi sa pokelo ya lekgetho e tla bina le matshwao a bonahalang hore ke ya LRA. Ya bobedi o tla ba rwetse ID molaleng. ID eo ya hae e tla be e bontsha hore na ke mang, na o hiruwe lemong se feng, na ID eno ya hae e expira neng, le hore na o sebeletsa department e feng. Ya boraro ke hore motho eno ha a fihla ho etsa audit mono mo a ileng teng, o tlameha hore a fihla ka appointment letter. Appointment letter ena e tlo bontsha hore na ke mang, o tlo etsang mono mo a tlileng teng, le hore na tshebetso ya hae scope sa yona ke se feng. Ya ho qetela, ha hona le ka mahla LRA e ka reng ha motho a tsile a o etsa audit, ke bolela mosebeletsi wa LRA a o etsa audit ebe jwale o tla ka batle tjhelete.
LRA pleaded with business communities to be aware of this kind of fraud and report any suspicious behavior to LRA offices or the nearest police stations, as fraud threatens the country's economy and is a major crime. I'm Puluke Mutebe, reporting for LTV News, Maseru.